Jopiny e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi ogolo pachgi ewi bil mar omenda ma higa 2024 e kae sub county no ma Muhoroni ma Kisumu. Jopiny ma Nuiro okwedo bil ma kamano ka giwacho ni bil Nuiro poni okale nyim od bura to biro medo rido ngima ne piny.
Gima datemo ng'iso wabunge kocha kaka road education ma joga from Nita duro kung'eyo ni land wadhi nyithi kich poni jowuok e sawani dati mora chal to gimoro achiel to wariw kaka nchewore to gini mondo migoye ni kitano ka piny Kenya osebetek gi sani kwayo wakwa to mukony piny Kenya wainyore kendo joluo wainyore kwa dumoro ni ka koyo ato ipoda yuak ne wach koyo ka muke koyo bingi barabara yutiji ringo go bingi kaka mwe chalo wachalo piny mo mok wachalo kwa ni nisabu kito jogi wigi ilgo kwa ni gima nalo mokwayo to wabili ato gima ngeo ni wabunge gise nyeo de kale koro kata kale lakini ubedu kungeo telo ubi mondo mungi unyalo konyo nikech kose kalo kda wach ni wabunge bill no ni keja nyito ni genge matek kingi wa ni japi tatiro nyekul bedo tek koro gino kube ni kikonyo gigo no piny kata guoke to gidhi tim amendments neno ni nyalo konyo japi an otim go kum gi ni gini jo wama ni wawo e bunge to gini wateo kathie bunge koro gine voice arwa gidhi malo kicho mondo gitek ya piny especially noganda luo wawinjo mweke serikali sani koro gitek mondo gikwa
naambia hawa kisimu domgo lakini siku moja tutakana soko juu lakini siku moja kaa hapa chi watarudi chi wao watarudi watawa tutaona wao papa tu sasa kama petuza kila hili wakijua tarudi chini alafu sasa kana hao bibili wakisapa juu kisimu domgo kumbuguri hata kama ikubiri kwa juu itajuka sisi tu akwana sikwani sawa kombi.